eyazi ngesiXhosa sithi ilizwi lendoda alivakali xa ingenamali.
Laa nto yobanga ba men are supposed to be providers, yes, injalo.
Mna ndiyiphikisa loo nto. Banam ndisuka kuyo, ndisuka ungaphangeli.
One day you're gonna have your own family. You're gonna be tested. Can you take care of them? Can you protect them, you know?